inkastoon isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jirkiyo gebida xaadkayga adiga kulo moosi weyn iigu labalaaban lagamana lanaan karo marku kaaga luma ruuxu anigooyada dadkaygiyo mulaha shayga dhibinaasa iyo labo wanaag rabay wixii aayarka la geeya lagamana lanaan karo marku kaaga luma ruuxu